uno munsi tuguruye ubugira gatanu irihayanishwa gize dusanzwe duhingura ngaha mu Burundi reka mbere si mu rundi gusa mwabonye yuko nawo mu karere twe twabatumiye hari abo mwabonye ibyo basanzwe bikorwa muri kano karere niko kajyo keza rero ko kwerekana ibihingwa ngaha mu Burundi kugira ngo dushobore umwe wese kumenya aho tugeze muri uko guhingura aha mu Burundi no mu karere nibaza ko muri rusange twiteguye kandi arico gituma mubona yuko mwe ni ama exposition mwe ni zisaro zigana ziba organize kugira ngo abantu bose babe babone yuko mu byukuri gisata cy'amahingurira guhagurukirwa na kare no mu gihe tugira twinjiye mu isoko rinini Zerekaf bisaba ingufu nyinshi kugira dushobore guhingura ibikwiye kandi bikwije amategeko kugira ngo dushobore guhiganwa kuri iryo soko ryaba ryo mu karere na mpuzamakungu nibaza ko iyo nyungu mu gufatwa haribonekeje ingaruka zimwe zimwe zitari nziza ku magara y'abantu aho usanga zijya nzoga zikaze kuva ku 16 kuduga zitekeye mu ducupa duto duto cyane usanga zigira ingaruka mbi ku magara y'abantu mbese n'abatari kuri kunywa izi nzoga novuga nk'abana nk'ugwaruka utaragira gira imyaka yo kunywa izo nzoga ugasanga na kantu ashobora guhitana ugasanga twe n'umufuka agiye no kwishura ni muri iyo ntumbero rero kubera ubuzima bw'abenegihugu aribwo buzi imbere gusuma ibindi izo ngingo zafashwe iyo nimwe muri izo ngingo nizerana yuko rero abo basanzwe muri ico gisata ko bo kwisuganya bakagira amaguru masha mu mategeko nkuko bariko barabisabwa turavye ingaruka z'ivyo binyobwa muri rusangi nko nemeje kubivuga ni binyobwa bisaba kwitonderwa cyane cyane kuvyerekeye ubuzima bw'amagara y'abantu gabene gihugu muri rusangi nico gituma rero izo ngingo zafashwe nizo kugira ngo zisahirize amagara y'abantu hagume asinzikara kuvyerekeye ko muri mu karere zemewe cyangwa cyo kuba zikogwa nivyo ariko twebwe ahanini ikirenge byose igisumba ibindi na magara y'abantu nico navuga kuri ico kinyobwa n'izindi ngingo noneho zishobora gufatwa umwanya wose cyane cyane mu karere izo nzoga naho usanga ziri hejuru cyane bashanga bashize ko namakori manini mugabo ngahasi nibaza yuko uraziya giciro kajya gacupa gato yakagugwa usanga igiciro gitoya cyane no kuvuga yuko n'izindi nyingo zishobora gufatwa umwanya wose kugira ngo bashire ko amakori manini kugira ngo abanyagihugu magara y'abana igihugu nahasinzikarire intambamye ziriho arice gituma izisaro biri mu bituma dushobora kwirimbura mbega tugezehe mu karere tugezehe iryo soko mu byukuri ko turagitegurira neza hariho ibibazo bimwe bimwe nivyo iryo soko kugira ngo turije ko tutegereze kuba twa kuye mu nzira ikinvyerekeye control et certification kuri iryo soko isoko tugenda ko twiteguye kugira ngo dushobore guhigana n'abandi twari ibintu bikwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo bije kuri ku rwego rwa Afurika reka n'andi masoko mbere na ya mahera dusanzwe dukenye mva makungu ashobore kuboneka ikindi nuko dutegereza guproduza ku bwishi a grande quantité a grande échelle tutari ko turaproduza ku bwishi a grande échelle bizotuma bitugora guhangana kuja kuri iyo soko wigano nabandi turafise ikibazo cy'umuyaga nkuba amahinguriro na ya mbere akenera umuyaga nkuba mwishi ariko turavya kamo akigoro leta iriko irakora na n'utwigoro twishi nkuno mwaka murabona hari haragiyemo nibaza ko regirezo irahari nishora kwishi ibazo byishi mugabo aho ngeza uyu mwaka twarose ruzibazi yaduha mu megawati atari make na rusumo fosi yari njiyemo mu minsi baratwemereye ko manda ishobora kuboneka hamwe n'urugomero rwa Jiji Murembo zo tanga mu megawati atari make murabona yuko utwigoro leta iragerageza ikiragerageza kugira ngo ico gisata iyo ntambamye ishobore kuva mu nzira mu Burundi nkuko mwayibonye hari ya mu stand waba ugwaruka abakenyezi nabandi mwabonye ko bari ku TV twizera ko twese turugo iyo soko turiko turagitegurira bikwiye.